Yebo inganeza uthi impela sibona lapha kuzani kumfampongose njengoba ke esedideleke isigaxa semfihlo ngokuqokwa ke kwegcwama ke elisha kuMotsepe Foundation a record of the year. Bafowethu impela phambi basikhuluma kakhulu ke ake siqale sinibingelele kuyona ke mboso sithi MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona ishannel iyake wenze kulungile uciphise usubscribe nawe notification bell khona uzithola zonke izindaba ishisayo nazo ezitrendayo. Yebo inganeza uthi impela sibona lapha kuzani kumfampongose njengoba ke esedideleke isigaxa xa ke semfihlo ngoqoqo ke kwegcwama ke elisha kuMotsepe Foundation a record of the year. Hayi ke winganeza uthi impela uKhuzani uveze ukuthi ke imanager yegcwama elisha uPhele usebenza khona pha kuMotsepe Foundation. So manje njengoba ke eqokiwe noko ke abamangali ke kakhulu kuba vele imanager ikhona phayana kungaphakathi. Ubeseveza ukuthi noba ke igcwama elisha ke impela ke liwina ngoba vele ke kulindeleke kanjalo. Ngeke-ke baze bakhombe iminwe kodwa-ke impela-ke bayolibongela. Kanti-ke winganezothi impela-ke sokhumbula ukuthi-ke impela-ke akekho-ke umculi kamasikhandi-ke osohlobene ngayo kwiMotsepe Foundation e-Record of the Year. Okungaba-ke kuyaqala-ke ngalo-ke igcokama-ke elisha nokungaba-ke izindaba-ke ezinhle phanake endimeni-ke yomculo kamasikhandi njengoba naye uKhuzani esevezile ukuthi cha impela-ke thina-ke siyolibongela thina-ke ngeke siloku-ke sikhomba iminwe njengake nabanye abahlezi bekhomba. Hayi-ke winganeza uthi impela thina-ke simbuso sithi MTV sithi nje impela-ke ake sehle ngobonda idibane yona ividiyo elandelayo.